Ya. Kwanza ndashimira Imana kuko namukino w'urubaho. Gukina na APR inshuro ebyiri zikurikiranyije tuzitsinda. Navuga ko ari ibintu byo gushimira Imana. Ntabwo match yari yoroshe. APR ni ekipe nziza, ni ekipe navuga ko ari iyoboye shampiyona y'iwacu. So match ntabwo yari yoroshe. Ariko cyo navuga nuko intego yacu twebwe yari gutsinda. Twatsinze alhamdulillah.
Mwarushije iki ekipe APR?
Bo icyo twayirushije twari dufite strategy zacu nka AS Kigali twabashije kuzikoresha nkuko umutoza bitubwiye ariko ikintu cya mbere navuga twe twari pose ko ekipe twaratsinze muri championnat so hari byinshi twayizeho twagerageje gukurikira ibyo umutoza tubwira ndetse nanavuga no ko na experience twayibarushije kuko n'ubundi ni ba petit frère kwanza uyu mukino ntabwo wari utworoheye umukino wari ukomeye cyane kuko natangiye mbivuga ukina na ekipe nk'iyi ngiyi ugakina nayo kabiri kikurikiranyije ntabwo byari byoroshye so buri wese rero yari yakaniye ku giti cye ariko icyo navugana ganiye na bagenzi banjye ni ugutuza kubera ko football burya sometimes bisaba gutuza so twabigezeho rero nubwo dutsinze igitego kimwe icyo twashikaga na amanota atatu
hafi ya buri action twakubonaga wegera cyane Kasambungo Andre mukabanza kumukavugana amasegonda make ugasubiza ubutumwa mu kibuga byari bimeze bite mu by'ukuri hari abarimo bavuga bati ni Haruna ukina ariko anatoza ubivuga iki
no twese mu kibuga tuba turi abatoza ariko hari intumwa ibigomba kugeza bagenzi ibigomba kugeza message kuri bagenzi babo so ni nayo navuga ko ari strategy yacu kuko biranyorohera kwihuta kandi bikanyorohera bagenzi banjye kunyumva no kubasha kuba ubwo butumwa nta bindi bintu de special twavuganaga nuko twibutsa babasha gutanga iyo message byose
ariko ahinduye iki muri iyi minsi ya nyuma ya sezo kubera ko aje nakwita ngo atinze umusaruro we warabuze birakunze n'icyo akoze nk'itandukaniro ugereranyije nabo bari babatoje muri iyi sezo yose
mbo abadutoje bose bari beza ariko nyine hagiye habaho ibibazo gusa icyo namushimira nuko yazanye seriousness muri ekipe twari serious twakoze entrainement wamwabonye ko mu minsi mike yaje yaba imikinire yaba endurance yaba ibintu byose twari turi hejuru abantu batwitaga abasaza barushe ibintu byinshi cyane ariko ntabwo ari twebwe iyo utabona entrainement nziza n'ubundi ugaragara nabi ariko yagerageje guhindura nubwo wenda ibihe bitari bimworoheye kuko yaje muri shampiyona hagati shampiyona irangira n'ibintu nk'ibyo kubifatanya na Peace Cup ariko ndamushimira cyane kuko ni byinshi yahinduye kandi mwabonye ko umusaruro wagaragaye
kuri icyo usorejeho uracyafite karere yo gukina uturere n'igikombe cyazakomeza gukina
ntabwo mbisi igihe cyo nzi nuko mwifite ingufu zo gukina ariko mbivuzeho nakomeretsa benshi ariko icyo nzi nuko aho nzumvira mpagaritse nanabivuze mu minsi ishize njyewe mbyutse na mu gitondo nkumva ngomba kureka umupira nawe reka kuko nta ntambara irimo ariko kugeza ubu ndacyari capable yo gukina ndacyafite imbaraga ndacyafite na byinshi byo kwigisha barumuna banjye
hanyuma kuri wowe ku giti cyawe usoje amasezerano muri AS Kigali hagiye gukurikiraho iki urongera hari andi makipe mwatangiye kuvugana bemeze gute
bo ntacyo ndi bubivugeho ubu ndi mu byishimo after ibyishimo muzabimenya
Haruna watwibutsa igihe uherukira igikombe mu Rwanda
hari hashize igihe oya ariko mva muri Yanga ngaruka mu Rwanda nakinnye muri AS Kigali n'ubundi dutwara Super Cup ubu navuga ko ari igikombe cyane cya kabiri muri AS Kigali so ntabwo ari kure cyane nari mzibagiwe ariko ntabwo ari kure cyane kuko naragiye umwaka umwe nongera ndagaruka ndagaruka naragiye nsubira y'imyaka ibiri nongera ndagaruka nwa igikombe
uri buka ibyo umaze gutwara mu Rwanda
bo muri rusange nakubyuka cyane ko ndagaruka muri AFE
Muzani ati